Starboy, hariho byinshi abantu benshi bariko baribaza kubijanye n'imigenderanire yanje nawe. Wanashimani ni igihano kiza guhagarara na cyane cyane kuko benshi barakeneye kumenya byinshi kubijanye n'ivyagiye biraki wacu hagati yanje nawe. Turaza kubigaruka ko bimwe bimwe bikijuju kugira nyene abantu batahure hama tugire conclusion.
Isaac TV.
Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 bakunze ba Isaac TV. Amahoro y'Imana bane namwe aho muva mukagera. Merci beaucoup kuri wewe umaze kugira subscribe, like na share. Wewe umaze gukurikirana ibiganiro vyo ma udutera intege igihe cyose wewe wama urindira notification kuri Isaac TV ko fata ibiganiro gacu bitanga ku bandi ko bipartaja ku bandi ya usiye kiri twa Isaac Classic Juma Jokes behind the camera uno musi bade izakwari kigano kiryoshe kamem kubera ni the first one inshuro ya mbere kabisa inshuro ya mbere nyuma y'igihe kirekire havugwa amajambo menshi havugwa ibintu byinshi kubijanye na Isaac TV na Starboy like mengari ingwano yabaye mengari nduri yabaye koza murabyibuka hamwe umwe wese arafise ingene ya isura bihaye hariho abataye imyidogo hariho abataye imyikomo idasanzwe kuri Isaac kuri jewe baranyidogira Isaac kubera iki umwana aragenda kuri vyiwe ashaka gutera imbere ntumushigikire hariyo bamwe mu bo numvise iyo myidogo hariho kandi abidogeye cyane Starboy oh urahemutse sinzi ibiki Starboy we utaje utaga uzo kwishyuza vyose amajambo menshi ariko no muserero jenyene nahisemo kumwihamagarira Starboy murundi nti yanyitavye vrema namwihamagarira mbwira ati bro ngoza tuyagi gato byinshi rero muraza kubimenya muri kino kiganiro Starboy nakwaje
safi kaka uko bien
meze neza
jimeze fresh aho muno bari kwanatasha namerwe fresh
okay by the way location ni hotel club de lac tanganyika turi kwanatasha twaje kumwakira kandi twamwakiriye kubarabi kubabonye babibonye batarabibona muraza kubibona Starboy
amazing atanu guco yeah I'm very happy to see you bro
okay
yeah twabanye kenshi twabanye muri byinshi ama challenge atandukanye tukabura nibigani za challenges wacu ijwa ku kamera hari abantu bakaguma bibaza ati sha biba byoroshye kandi biba bigumye byoroheye kuguma niko bacha bavuga
okay uno musi mutamwibaza impamvu ati kwerekiza kwafashe micro wenyene urifatira micro basa tarindi basi santa basi yaje avuga ati abahuze muyange canke delicia canke indi tv online yari yose bahuze kugira muyange but icambere mwomenya nuko ntanzu iriko irasha sasa ica kabiri mutahure yuko twese turi mu nzira y'ubuzima umwe wese ariko arondera ubuzima umwe wese ariko arapambana kugira arabingene ejo yobaho muri kazoza keza Starboy hariho byinshi abantu benshi bariko baribaza kubijanye n'imigenderanire yanje nawe wanashimani ni igihano kiza guhagarara na cyane cyane kuko benshi barakeneye kumenya byinshi kubijanye n'ivyagiye biraki wacu hagati yanje nawe turaza kubigaruka ko bimwe bimwe bikijuju kugira nyene abantu batahure hama tugire conclusion ikibazo cya mbere kuva uva muri Isaac TV ukagenda gutanguza Star TV ni challenge za umaze guhura nazo cyangwa se ni ibiki umaze guhura nabyo bo bitari byiza kamwe
okay igihe ari cyo cyo novuga iyo uri mu bintu by'umuntu umenya kubigera nkuko uri mu bintu by'iwawe ico ni sase kandi kindi nacho challenge ni nyinshi cyane turaruha icyo ni cyambere uburuhe bujya ni ikintu cyambere gikomeye kuko bituma unagwara ugasanga n'akazi karaheze ugasanga n'ukura akora neza icya kabiri challenge mura nayo ikibazo cya kamera cyo ebana ni original icyo ni cyambere ariko uko biri kose na hata kamera fise aho navuye wawe na manda nabivuga mu ma interview vraiment iyo uvuye ku muvu iyo papa wari umupfumu nawe uraruguka umupfumu rurangiranwa papa wari umucuzi ubu mucuzi zijya challenge byo kuntu wakora n'inguvu nyinshi byatumye nanjye ndazi kuri wawe nimba ari umurozi mu kazi apana go burya burapara abarozi bwica
burya burozi buratandukanye
baratahura ntuvuze nk'umurozi urya yica burozi bwo gukora akazi kujya kuntu wakora byatumye nanjye numva nogendana na esprit navanye esprit muri Isaac TV yo gukora kandi vraiment narabikunze kandi sana na hata kamera mfishe maze kwiza video de sa 30 kandi ibyo byose ndabikesha hamwe navuye kuko byaranyubatse challenge ya kamera ni kibazo cyane gushika kuri uno munsi ariko uko biri kose ndashiramo ingufu kugira bishore kugenda neza challenge yo kuronka kamera iyo niyo challenge vraiment fit na ibindi gukreya narabikuye wawe navuye nkora ibiganiro vya home ubunda kreya bubeshi love in town kimararungu vraiment ibindi ni sawa gukora ibiganiro vraiment nararoze vraiment ikintu no vuga uguhura n'abantu benshi batandukanye baba star nkiri muri Isaac TV nico gituma ubu batamuntu numwe nosaba ikiganiro kinyine ya nuko
nice kabisa mwabyumvise
yindi challenge aba diaspora igihe bishika kwemerera ikintu akagumiza muri kabaza ubwo acagata ku broker
sawa ndaza kubigarukako kwanza kabisa njishaka mbwira abantu bari kwadukirana abafanzi star boy hari abamwe bamusanga arabana beza abanyina badukirana usanga arabana beza badushikira badutera intege kandi ni vyiza ariko kandi hariho abafanzi babi hari abafana babi bashobora gutuma abacanki bariya bajyana ku bintu bito cyane bamwe baravuga ati bashaka iterambere ariko ugasanga muri iterambere bari kubayisukamwo like ugasanga na mata avanzwe mu isomo muzo kubona mana amato yabonye asa neza ariko ugasanga indani bari kubashigiramo ubumara bubi bwica so reka dusubire inyuma gato dutahuza abantu ibyabaye kuko ndazi gushaka no mwanya rwa taravuga ataratara kandi ndazi abantu bishobora kanguza Isaac na star boy gute kandi ati gute kandi jewe icyo no icyo mwomenya gusa abantu bose mwumara ba Isaac TV cyangwa se Star TV mwomenya yuko uko biri kose sishaka nzokorere ubundi icyo jewe bankoreye aho navuye peu importe histoire wanje razwe sishaka nkorere ubundi uwo ari wewe bari santa delicia abo se twari dukorana sinashaka ko habaho kintu na kimwe kibi cyo waba ko kije kiva iwanje personnellement bitretse yuko umuntu wenyine gato kivuga ati je vraiment ndumva ko nokora ibintu bibi bas reka starbo unyemerere tugende dusubira inyuma gato nko nabigusabye twibutse ibyabaye naho atari yo target sivyo shatse gushika ko cyane ariko shaka abantu ntibitiranye ibintu starboy yidogere ki Isaac yidogere ki starboy bas hama rero batabure ko turasamba nabo na mufana tuko turirege wiwe na mufana tuko turasamba nawe
abazi baramenyera ubuje umuntu arinza akora ikina karuka gishirako si byiza kucuvuga nabi si byiza vraiment kuko nako turapambana turakora kandi turaruha cyane
kandi batahure abafans mugo turaba n'ukuri turabakunda kandi turabubaha cyane murabizi ariko mutahure yuko si ni turi ngaho kugira ngo tubiyeze ko canke tubirege ko turiko turi ngaho kugira tubabwire kubera yuko tububaha bagi babandi bakundi iterambere ryacu ntibagume mu mama confuse mutwe ngo Isaac ara nka star boy cyangwa Isaac star boy nakunda Isaac c'est pas vrai OK ingene byatangwe byose nibirebire ariya ariko itandukane
nabahungu urumva hari ikintu iyo kibaye entre y'abakobwa abakobwa biragura ko bahararanira ego jenshi wagukoshereza nawe ukankoshereza tubasubije inyuba biza gutuma umenga baramedita cyane
voilà
gihari kuri uno munsi
starboy ah reka gato
se kandi tumeze
reka gato je ufashe mbazi basakabaze tukamwe wavuye muri Isaac TV cyangwa se jewe nawe twapfuye ko wagiye gukora TV yawe basi nibyo byaduteranjije jewe nawe ku buryo abantu bose bavuga ati Isaac cyangwa Star Boy twapfuye yuko baragiye gukora ivyo wawe gice ndashavura ati Star Boy ugiye gukora ivyo wawe utinya imana kandi uvuge nyene ikiri direct kuri wewe
ikibazo on sait jamais yuko kugira umenye ikintu kiri mu muntu usanga bigoye cyane kuko nshobora gukora iki isi menye ukuntu wabyakiriye kuko ari umuntu ashobora kwakira ikintu nabi mu gakacigumiza akavuga ati irevre nta kigumijemwo ahubwo nkawe wari kuvuga ati star boy je ikintu cyamba baje mu bisanzwe niki
wala
mwaka sigura ati nimba ari mvuga ati byagenze kunuko umva bari peshi
sawa je wenda zanya ma contrat ndasubira inyuma gato sinshaka kubigaruka ko cyane ndazanye amakontra muri Isaac TV ati n'ukuri dushaka ko ugaruka rwacu rutera imbere reka ndabahereza amakontra musinye ndaguheje kontra y'iwawe juma na muheze y'iwe sanga na muheze y'iwe murazitahanye mpaka ngaha ninabesha umvuguruze muzitahanye nyuma y'iminsi itatu ine ndibuka urajya no gukora reportage yo kwanza Desire mukawe yitabye Imana ndabyibuka byose sinari no bijumbura urashyize ngaha muracyafite amakontra muri groupe ndiko ndishyuza ati ndasavye umwe wese ambwira inyishu ya contract yiwe ahigeze voilà nta numwe yatanze inyishu nta numwe yatanze inyishu ya iyo contract ariko Starboy mu nyuma cyandabona uragiye ku masterati uratanguye kwandika ibintu diriri ni vya bindi navuze mu ntango nkitangura abafana n'abantu babi bamwe bamwe aranakoreka kwa gusupportinze kumbe ariko arashaka kukuvuruga cyangwa ashaka kukubononera on ne sait jamais yuko ivyabaye kumbure byashaka ko byari bikeneye yuko wewe ugira ushike ushitse kuko ari ibintu biba kugira uve uve ngaha ushike ahandi jewe mve ngaha ushika ahandi hari umuntu yigeze kumbwira ati nokuri you never know kumbure yari kuba muri Isaac TV ari ahantu atari gushika so ubuko akiye gukora ivyiwe azobona nkuko bavutanga kuvuga ati uzobona gaciro k'ivyiwawe rero jengiye kubaza rero tumaze ku izo yegere zimaze kuhaba ajya masterclass baratangiye gusirikira yiwawe cyane gusanga inbox na gwa Starboy nibiki ko masterclass ariko arasirikira habaye iki ndavyibuka ndashavura cyane ni cyanshavuje warashima kubirenze bijya bino gindurandika ku masterclass abantu bonyene inbox niwe bagenda barabindukira cyane navyo nandi nabwaba nabone ngizo za wakaba batangura kuvuga abandi batangura kuvuga so ibyo byose rero ntavyo ndiko ndagaruka ko cyane cyangwa
navyo turi bazima kandi
icyo gihe rero cyanshitaje nshaka kumenya cyanshitaje n'abantu bakimenye afere yanje nawe kwanza tukita ngo nabigano nabikubwiye ndaguhamagaye je nyine sigena kuyamagaye aho ati jewe icyansitaje muri byose turi kandi na byose sinzi ibiki yererere byagiye biragaruka Starboy vraiment kuja kwa Landry ukamukoresha ikiganiro agakoresha ikiganiro hama agaca kubaza ati mbe meza ki warabimubwiye awe ukacumbira ati mama Isaki yarambiye kondi kirofa ibi ndabivuze kunyene kubera niko wabivuze yarambiye kondi kirofa sinzi biki you know nivyo ashobora kuba yarabivuze banyumve neza ashobora kuba yarabivuze ashobora kuba yarabikubwiye umuvyeyi c'est simple wewe mama wiwanje gufata nka mama je mama wafata nka mama wanje mama wanje afata mama wanje
na ventile twara yaje
voilà ucuragenda urabimushiramo uramushize muri iyo circuit yatwe bugwaruka twe turacyari bato turiko turapambana buzima bwacu uciye umushira mu mere deja isi yose cibona te mama Isaac ameze nabi eske iki kintu omwesa wewe ari mama wawe wewe Starboy ari mama mudutahure tuko turiyagira ese kuvuga ngo tuko turi wewe ari mama wawe vraiment Starboy byari kugwa neza ukumva umuntu akora gushira mafere atanajyanye
juste kubera mama wa Irene ntiyarimo kuko yari je nawe kandi niwe twakorana cyane ariko ikibazo cyagiye guhaba bivanye n'ukuntu nyene nari numva nyene ndi presse mu mutwe kandi bivanye n'ikibazo ya budget warabibwiye mama wiwe byabaye ngombwa ko mvuga ibyabaye mugabo naho namushizemo atabirimwo mugabo iyo uri presse mu mutwe usanga wabishizemo nibiba ibererira yaganye ugasanga umuntu aravuze ibindi bintu kandi atari kubizana uko biri kose je essentiel tubane neza tushigikirane ndagushigikire n'ukuru nshigikire twese turondera ubuzima nimubone dukora uko udutagata ku makame ari gihe uburi sosi none mudufashe nyine mudusupportinge abantu batubona ku makamera udufisi notes zingano koya bagaza batwikira ubusa
voilà Starboy mwabyumvise juste ari shavu kandi biratahura isi y'umuntu afite ishavu biragenda kunuku jewe rero icyo nari nshaka rero kuko jewe na Starboy vraiment kuva kijya gihe ntitwari bwavugane nuko nenda beje Starboy
aya vraiment
ntitwari bwavugane
numva n'amapiti yo kuyagana nayo nkavuga ati haraye ari ya nyine se turavugana basi kuri WhatsApp
ikintu cyo cyanje kongyohera iwawe ndanakivuga imbere y'abantu rero bazyumva ndakunda umuntu s'il vous plaît kuko nanjye nikomeje Starboy jewe umuntu ndamukoreye ikosa akaza akambwira ati Isaac nuko rero wadekonye nuko vraiment franchement umva ko ntekanye kandi nkabisabira pardon ikintu cyaje kungyohera muri vyose byabaye vyose nshaka kubigarukamo vyose n'ukuri efe gusa ya Starboy kumubona mere ujya musoto tura presenta bijya ijya fondation Maria ijya na mayaba yo ku presenta migambi na projet radio Isaac TV kujya gusa mwaciye gusa wacu ugenda uramusanga mama uramuvugisha uramuyagisha uramusaba ikigongo
ukunda njya mu mere
Mama acaranyibwira
ngo muri ibijumbu ibijumbu kwa ndabikunda
mama wenyana acaranyibwira ati mwana wanje Starboy twayaze bimeze neza nta kibazo frame Starboy yo cyo nashaka rero wawe nta nikindi je nashaka ko gusa kumuhuza na mama gusa kuko gusa Starboy ibintu byose tukora byose ngaha ku isi dukora tuzobisiga ngaha kandi kindi nacyo tukora kubera yuko twabyawe n'abavyeyi bacu no Western boy ari wewe no ugira ko turaba ari we bamukoreye ku muvyeyi wiwe cyane cyane ku mafi atamuraba kuko ari ibintu vuye musanga mu vye nyene abirimwo ariko ku bintu bitamuraba ugasanga abivanze nk'abantu kame mvire mabiri biri bizarre uje usanga ni ibintu bidasa neza rero nico niko kan urumva kan niko kan gusa kansitaje kuba gusa yarabivanzemo abavyeyi batabirimwo kuko muvyeyi arafite droit umuvyeyi arafite droit kubwira umwana icyo ashatse arashaka kumbwira uri imbwa uri kirofa
voilà aha voilà mu bosi wanje twahuriye kwa Natasha kandi yamutumiye nanjye carantumiye
kandi kindi nacyo mwomenya je nta kintu kintanga nta kintu cyo ntangaza uteye imbere nacyo ntangaza cyo uteye imbere kubera Starboy ndashingi nta ijana kujana yuko Starboy ni umukozi arakora kandi aritanga to hari abantu bambwiye ati uno Isaac kuvyishura ibintu cyangwa kugira icyo bivuze ko umva unampa kiki unampa papa nigase cyanda bishura ati Starboy ateye imbere ateye intambwe ateye imbere akaba uwundi muntu like akagira ibindi bintu byinshi kuri je nduva ko nteka kuri je nduva ko meze neza niyo mpamvu na Landre nari naramutumiye ati genda umubwire Starboy avuga ne gusara mama gusa je nijo ndikundasaba gusa tuvuga ngo mama ngo rimwiranda niki no byari bisanzwe arashobora gukora ikosa nk'umuvyeyi nawe nyine narakosa ariko nta makosa yiwe yose tsayo kuzara ku marezo sosi kuko bavyi bacu badukorera byinshi byiza nabibi fore tuvyigumizemo ndibaza turahuze
ya oni fresh ko biri koshe habwo rero tugiye gutwika nyine tubazana ibikorwa bimeze fresh
impamvu rero turi ngaha nagira ndababwire yuko jewe amapa ugatwe kanje vraiment niyo ni je namwihamagariye Starboy Silver twahuye kuri tere ya Natasha cyanambwiye Starboy ingo kuko yari nakuri yanje cyanambwiye ati ingo shaka tuyage tuheze ikibazo kuko abantu benshi baracyabyitiranye ngo ngumengani umegani ntambara umegari ikintu kibi cyahabaye no je dis non guhera undi munsi kandi n'ubwa mbere n'ubwanyuma agenda gize icyo n'icyo ndabivuze ko kuko aba abantu bakunda ibintu bibandanya amaswita ukamenga bashaka rero ibe komedi shaka ibe sinema ni epizode n'ibiki so n'ubwa mbere n'ubwanyuma ngize icyo ndabivuze ko ariko icyo nashaka kubabwira nuko imehezagiro yiwanje ndayimushize ko Starboy n'ukuri nk'umuvyeyi twakuranye
twari numva nezerwe kandi numva njyowe kuko nanjye ari abantu bambwira ze murayagana Isaac nukuri I'm very happy bo dukurikirane kandi ubone yuko ivyo twaguhereje twabiruhiye sana kandi tuzaza kuronka benefisi ruta ikintu twarushye turaruha sana none abantu barabizi ababikora ubwo biri kose ndaryohewe mama wawe twarayaze nawe ubu tugiye gura kuri te ega niko nakona kutere na kimbia nasema lakini hivi ni sawa hivi ndakora ni kushika ta hivi fresh
nta kibazo
cyane na famiye yawe abo baba aranshavuriye ikintu I'm sorry to have any face.
Basista barashavuye nabonye urumva basista nabonye uravuze uko nyene ati kuberekeye bishize mu mama
bose ewana twabanye fresh murabizi
turugwaruka kugipambania asiye tuyaga tukwegana na matwi tuburutane ariko abandi
kuna mto aninomba kipindi tukafana nani kasi mie isha kenda mwomba kazi kari mwenga narabi wona mga wanu viva za yu uko njini so mama beef unitu hoji kesho ni kikuwa ni kikuomba kazi tani
inyi oya karibu iradio ni guachut kwese imana ni dufashi gatangu la gukora lero ichona gira ndakubigire Starboy change awariko watu kikira na bose batahure neza yuko tuwe suturu gwaruka turi mu mugambi wo guharanira kugwanya ubukene turi muri wa mugambi nyene wo kwipambanira dukoze amakosa baduhanure nk'ugwaruka tukoze ivyiza badukeze nk'ugwaruka nico kintu nyamukuru kiba gikenewe mu gwaruka ariko apana kujyanisha ugwaruka hari abantu bagejeje kujyanisha abantu ugasanga gusa umva aragiye nyine abantu bagume bajyana but je vraiment nta mwanya kandi ugihari wo gutakaza muri ibi nabiri ya bitajanye but jewe iconzi nuko Starboy ni umukozi mwiza yarakoze amakosa nk'uko nanje no yakora nk'uko urwo twihana wo yakora nk'uko Juma yo yakora nk'uko Akimwe yakora nk'uko Santa Delice abandi bo yakora ariko ugasanga tuni kubera nyene like urumva maze kujya muri monde y'abantu bazwi ucumenga ibintu byose bica akantu gato ucumenga ni big ariko ni ibintu bisanzwe cyane wanashima jewe nkoze ikintu ntakoreye nabonakoreye je mizi jawai kupata gata chance ya kuke hivi ku chance
ya kuke
bujaiti hata chance
sija kuna mtumishi majuzi juzi alisepo kabo bari mufukuza siyu
karatangura rusaku ndozake urumva rero jewe by the way ibi ni vyiza urumva ko aguma arondira makuru arondira inkuru naco bitwa rero ico nagira ndababwire nuko Starboy numukozi ndasavye wanashima to supporting urugo dukirana rero kuno mwanya ushowe kugira ufize ico asmama
I need
I need to come here.
Munyumvise neza Starboy numujene ariko arirondera ubuzima ariko arihambanira ubuzima ariko arihangayikira kandi kuva muri Isaac TV ikintu camuranga numwete Starboy nta reportage ya murengana cyarazira nta nkuru ya muhirenga Starboy yarabanguka niyo mpamvu mbonye tangiye no kwandika ibintu kuri materi z'usosiyo kubigwi naratangaye cyane cyavuga ati aha arabafana bamaze kukonona kare cyavuga ati bo ntacyo bitwara ariko icyangiye nuko atagiye kandi guhangayika ku muntu cyangwa iki yaciye yumvira gukora ibyo wiwe Star TV of course kirakora kandi pemporte ama views ari menshi ari make ndasavye abafans ba Isaac TV nimwe mwamureze nitwe twamureze tukindi tumu supporting
thank you so much
duhaguruke aba abantu bari bihanze buraya bahehe bagiye baranshikira banashima n'ivyo mu buryo why basi kamera y'imiliyoni zibiri muri yo numwe yo bananira niyo bananira tumuteriteke Starboy tumuteriteka jewe je suis d'accord tumuteriteke Starboy tumuhe imashini nziza tumuhe kamera nziza n'ukuri ndabasavye kumwe wese abishoboye nimba waramwanka gukubera yuko yavuye muri Isaac TV non je dis non subira umukunde ubwende ukurikira ibyo wiwe akora amakosa amukosore nk'umwana w'umuhira hama ibintu byose bigende neza ibyo yakoze amakosa yakoze cyangwa amakosa yaje nakoze twari nibere ya yazi niko bavuga
ngubere
bajyayaze
tukura rirarira
birashika mutana bari mu nzu barabongorana ibidaje
cyomye
urumva ariko ibyo byose rero babitahure niyo mpamvu Jenyene nahisemo kwifatira micro kugira tukorengera na Starboy ndabatahuza ibyo ari byo nimutaho rero mwitiranye ibintu ngo jewe shoba kuba naragize jalungo kuba ariko arakora ucanye naragize ngongo ngo ico twitango ntashaka ko atera imbere nuko imana ishaka ko atera imbere kandi ndasavye imana imufasha atera imbere atera imbere ahakaza abandi gwaruka nabo yagure agura imiduga agura kampuni agira ibiki maze atera imbere nabari muri Isaac TV narababwiye ushaka kujya gukora TV wawe Je suis d'accord kugufata kuboko ati niwigire mwana nico tujeje twarareze warakuze niwigire rero urondera ubuzima so merci beaucoup rero byari byo sindabarenze gwamo
bacavuga mu cyongereza I will support them
cyongereza byawe so by the way icyo rero saba nuko mwabyumvise ibyo twabasavye Starboy agasunika rugi akajambo ko guheraheza abantu kugira babitanga
agasunika rugi kubakunzi ba Isaac TV reka ndabashimire umva icyo kintu cyaragarutse mu biganiro byinshi naza ndagikata nasanga niko ndapresenta kuri Star TV navuga Isaac TV meyo ko biri kose ndabakunda
ndabizi neza ko wayikunda
ndabizi okay gihari birashika ko nabonye amakomantere nimba wavyakiriye nabi bigasaba je narakubabariye ko waravuze fo ariko usanze inbox ukamanura ni vyiza ndabasaba bakunzi ba Isaac TV mwese muze mushigikire nkoze amakosa mu manure kuko ivyo nkora ndabizana kugira mukuremo akanenge mu nkosore kugira ejo nze ndabazanira ibintu bimeze neza asampursa naragiye boss wanje ateye imbere ko navuga ati nzoguma ndaba kuri boss iyitara yose mfise boss mu ruhara mvuga ati boss shaka kugira isi yose kuko nanjye ndoca mvuga ati iri ya si yose nanjye nzoyirukako nimba uri umufumu ni wapfa ndoca mba umufumu nanjye ndagusubirira
Starboy icyo ndamukundira yatwa ba strategy waje yose yara ya copia ya twara so good sana ni byiza cyane niyo mpamvu ariko ati kandi n'ukuri ndabarahiye Starboy azotera imbere sana kuko ahari umwete tous les jours hama hariho inzira ishika nabasigaye muri Isaac TV
kuko iki kigano tugikoze mu ijoro cyane abandi barasinziri
nabari muri Isaac TV je nabasigaye je nababwiye ati icyo uzobiba nikija wiki kurimo. Master Boy nimbo uno musi nimbo uno musi warateye imbere nuko muri Isaac TV wahakoze n'umutima wose afizije SUBCRIBE ibiki bijya n'ibyo byatumye uri na wenyine ushobye kuyitunga. Ibyo bindi yabwira uti uri kumwe n'umuvyeyi ukamenyera akaguhaye pampers yaguhiye.
Umunane ndumufumu. Eh mwana w'umufumu aho umufumu. Urapana bya bindi byo kuroganye.
Urumva rero umwana ntangara n'umwana yakuze yironderera.
Ya n'ukuri. Na uruga we rukarara inzara ega nje murandara inzara aho boni no mbokore ngo simurandara inzara ndayikubita mugabe bafite ico ndigo ndaronde
voilà gusa star boy vyose tuzokore tubikorana ni discipline
yeah thank you so
your code nabindi kubaha
uzonyite umbwira ati we wakoza makosa kuko niyo tugiye mu rukundo twadufisa abakunzi kugira abaduhanure nako tubanura ama ibintu bije ku mustari
mbegeze urafise baby
yenda ifishe
mariage gyari cyangwa uracyabado unakula uja
acha tutafute kwanza franga utaenda kufa mariage na bado uyapata pesa
na kare si byo kuyihutira murakoze cyane rero jewe rero nitwa Isaac Classic nari kumwe na star boy na gyohewe vraiment franchement na gyohewe ndazi na wakurikira kintu gano wa gyohewe kuko wahungukiye byinshi ndasubiyemo Isaac TV ni soko iterambere y'ugwaruka gose niyo mpamvu twe turagerageza ku crea nibindi bizotuma ugwaruka ruronka kazi ari kwinshi rutera imbere je mu ndababwira umuntu wari we wese azodronka kazi muri Isaac TV reka ndagasozereza kwa kajambo azodronka kazi muri Isaac TV nahazo bangana no gutoka uko pepote si Isaac TV gusa cyangwa andi ma project ayo yose ariko iwacu je ndabivuze kandi ni imana mu ndayisaba ibimfashemo nubwo turaba uzobidufashemo akazova muri Isaac TV cyangwa akazova aho yakorera iwacu akimeze kwa kunyi like akichonze atatera mbere yagize ko ataki cyenzoba baracyane au contraire nshaka umuntu azi muri Isaac TV abyangana na star boy abyaje gukora ibyo wiwe abyaje gukora ibi aje abanjuke abganguke yagure like so good kuri je nduva kwa plaisir eh nubona ko star boy yabaye mu kiboga
nzaranguma mvyibushe
okay, merci beaucoup, Rero. Chenit kwa Isaac Classic, Juma Jukes behind the camera. Gira subscribe, like, and share. Isaac TV, we are on time. Ariko kandi ni jo soko giterambere y'ugwaruka gose. Isaac TV ni soko y'ugwaruka giterambere y'ugwaruka gose. Juma Jukes, merci beaucoup. Tujere kuruhuka. Na waturaje. Ciao, ciao. Merci.
Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na maki.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na taye umutwe. Mumeze uku kwezi nayo ifise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatana ico ndeke.
Yo, na makuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza mu ntumbere yo gusa zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna na cyane cyane ko turiko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza
asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me
Isaac TV